flow. Vinci.
Badala Squid Game, thina sidlala ubumba. Lani semzansi zikhala maskala. Shawu maskandi, sidansela ipiyano. Ungasiqini ngesingesabanye bethu abafundanga. Ingane idlala ushubu, all over bayabuka. Sigeza amehlo ngamathanga eshu, ayisuka. Ahlanzela abangenami, amabhodo sayidunga. Intwana sibhukude zibe nibuye ebusuku. Iseqhamgwaqa uma ubuye ekuseni. Ihile esandleni, ucathama emva kwenu. Iswebhe emnyanga, ayithime mahleki. Uzothi ubulale ibhubhu, udlala Squid Game, ayibo. Khumbula sakhula, impilo besimpulo. Ubuye esikoleni ushambe ukudla nobhuthu. Kwehle esikhulu, uqede uyozulu. Washukhala weshe, thekuseni back to school, ayibo.